Radin Shawa, Shemi, me din the prophetess and the roller. If I should share my video, mommy, at the same time, follow me for more of word of wisdom. And you always be blessed. Radin Shaw. Name Pacho, Name Kayo se. Emma Munche ye. Aya Munsusuma, Emma and Dadamo. Unse Emma binu hono moa. Omo ye weak a warmer song. Dear bet my bibe catch and a new obed see and wet diso. A mere bit more on one. Okushia bema, na bema no ekasa, a good nasum catcher and say, Mamino and son of my waddle. None a near jay, no ne bema no onion. Bibri on more munim, my bema no e jay warm. Bibri on more munim, we are bema no wale warm. Na fe dia de brani as sabo abeto omso oni aba shewu ye na you are precious onse e ma ewrade ye sonko ye kita to me enso e binim hu ne sa e na omototo omabrabo ase na woko na woni be ma ne koda wiye na be ma na mfiwa na fe dia wudi problem no wase se kentemu. No wa bokeshi de dia to ase de container si so. Na wa so ane dese dese dese. Na wo dia bre so fo se so fo. Umi mo bona bom pa ye mame na be ma ne me ware me. Mame nka nje wo na wo nti wo ase se. Ye wo mpa ebo bi wo no ma urade nti o. Se. Ye wo mpa ebo bi okro bi de ba kra enko ho kra enko bo. Urade ontie. Ye wo mpa ebo bi wo no mso a. So for be ye na din se wa okosre et ya masani pa corona ewade timi dia aso twen no eba sofo so me na me ka kire wo ewade timi sofo ne hwe e ma ne da wo yale kakra intenye nsam nyinara I'm telling you enye nsam ni nyinara ene ye de kwa ewade anim enti de bia me ka kire wo se she wuye boni ya wudi ewo kukum. Ubaye wa jense ni penji ne wuye. But Christo e wun. Boni na wudi no ebe chumwa so tinebi. Ube ba urade ncha inse urade buwami yo. Ba urade debi ya wanamne maso etu ya fo. Utiye ensemni bi wafonso. Utiye urade ensemni bi. Ewo utiye su radio so. At the same time ufi ufichile echi. Uti Awurade asem. Na ade nti na wunti asem na wunya asem nyofo na wato asem na twene. Ebeduru baabi wa na beha. Shemne ye de yetene ma Awurade na sakira wa twene. Obu anu ose Awurade ye odo. Awurade o ye humoboro ma menka nkyere ho. Awurade wo yodo but eduru baabi a ne do no etwa. Eduru baabi Awurade mfi wo mfa ne do no. Enso so se Awurade eye wumo bro ebro so maboni bia obekwa kodi obenwu mobo no mfa so twen ma wo so a wo de hwe Israel fo Abraham Moses ekoyi wo mfiri nkwaso mo nam kwan so mo kokke na asase so wo de hwe ade o 40 days a Awurade de ma wo mo so mo de bedru ke na asase so esan enwi wi ne boni. Echi wadi ya nini ya maboni ya nono mu na mkwa ineswa nono ye. A Kristo mpenti. 40 days edane 40 years edi maomu. Ayano wakati na mese. Ewrade duwa yodo. Inti meko suwe di miboni eno. Obe chi waso. Wachi woma so 40 good years. Ekwa ye 40 days. Wachi woma so 40 good years. Ansano mkudibosha asase niso. Kina asase niso. Inti se ye. Atiye biya wose kukuma wudiye. E ye bwaniye ye chiwadiye. A Kristo mpe. E radeba chon wason. Ebe mwa brewo oboni imu. E bane sa enswa sa aboneno. E mfa mre sofu biya wo. Ema e rade. E mfa so chene mre sofu no. Wanka se sofu no ni tumi yo. Sofu no mekoye wanyadiye. Sofu wedi wanyatatashe. Oboni. Ene me rade. A ansano. Ewo wuwu. U problem no rekotu e radien. O bonne, ne wa swade. Such a wandering. Enche Kristo ba. Sachira wadwene na wo bone no amfo ankodru jim. Ewade nshaw.